kugira ngo urundi buzashobore kubaho nuko buzagira ikirobere.
Muri Imana, muri kumana cyuma mara Moses. Ibintu byose mureke tubikorane urukundo. Ntabwo tugiye kure yavyabibuga by'ibiprofete byigira. Abakozi b'Imana twa twavuza oya. Turabibandanye. Ariko arakantu hano nagomba kubumvisha kuno murundi yari karavuga. Hariho byinshi arimo aravuga twumva yuko ari ukuri. Uwe nubishira mizigo bizaba bitandukana n'ivyuno hano ari karavuga. Mugahino yuko ndakabereka ko ka video kuno murundi yari karavuga kubijyanye no kuyobora. Reka manza ndabereke izi karate za kino kipe. Ubupayi bw'aba protivesi cyane cyane abizera ngo ibintu by'ibitangaza bijyanye n'ubu busazi hano. Hano hari umuhungu yamunyishuriye akantu. Reka mwumve.
Kwitwa umupagani, hakwitwa umusense kandi doshi byahabandi cyo prefere. Kwitwa shetani, hakwitwa uwimana kandi nanga bana bayo cyo prefere. Kuba umuyoboke wa Zebia, zafuma mfiri businde ndi kwambaza Maria. Hakuja kwa batati bamendi bitangaza ngo chakira amaviza kumbe nabo bayipfuza bakiza baje bigendera mu bikorane ko bataja kwa rojani kukiza barembe yeyo wakaled hari ndembe nayo kanguka iyo
yabasubije. bro urakoze cyane ndakira mu kurikirane ka kantu hano
buri kudeta zageze mu Burundi mu myama y'imyaka 10 haba irima ry'ubutegetsi cyangwa se hakaba akantu karigeze ubutegetsi
noneho biroroshye hagati ya micombero na bagaza nuko uvuga première république na deuxième république hari imyaka environ 10 hagati ya bagaza na ntuze na buyoya exactement 10 hagati ya buyoya na ntuze na ni na numuzo wa demokarasi yabaye imyaka ndwi kukubera urumva
nabyo ni kimwe
hinjiyemo pression internationale n'ibindi n'ibindi ariko nayo urumva ya myaka ndwi niyo ya 10 gucyo ugiye urabikurikiriza usanga chaque dit naho twinjiye mu ntwaro za demokarasi kuva sende David Digiye kubutegetse muri 2005 kushika 2010 niyo batangwe kuvuga ko amatora yibwe
yego
2015 ho urazi ko byabaye agahomera buno
yego
urumva chaque dit chaque une décennie d'année harabi kintu mu Burundi
duhere tukatufate nk'ibihugu nka bitanu tujye gufata Uganda Congo Tanzania Urwanda n'u Burundi na Kenya kazafata ibihugu bitandatu byo muri yase ni bihugu kumunzani wawe gukomera ku butegetsi cyangwa se gukomera kwa systeme ziyowe ibihugu wewe ushobora kuzidefine kuzigereranya gute kuzifata kuziha ireme gute
bo ivyo bihugu je no bigabura mu mice ibiri hariho muce w'ibihugu bifise demokarasi iramye ni Tanzania ni Kenya no Rwanda aho dufata ahantu haba hamaze ini 24 atanduru usivye ko muri Kenya bafise demokarasi y'indengarugero abanyagihugu baje mwibarabara bakazinduka bakagira ibintu by'urudubi nk'ibi baheruka kugira bijya ndabiharura ko aragahimbo jewe bambabarire baba bavuze barekarama mu ganda biharura nk'agahimbo
numurengwe
kuko ufashe ibi bihugu bindi by'umugwi wa kabiri bigizwe na bo na Uganda no gishira muri uwo mugwi mugabo ufashe Congo Burundi en principe Congo no Burundi ivyo bihugu bigize uwundi mugwi w'ibihugu byamana kajagari bihe byose uko imyaka runaka iheze aho naho batavyamyemwe ibihe byose
yego
rero ndiko ndaraba nsanga yuko ibi bihugu yaba EAC ibaho yabaye yasibaho commune communauté très forte jewe no vuga yuko hari bihugu bitari bikwiye kuba muri EAC
bitari bikwiye kuba
mego ni Congo République démocratique du Congo no Burundi ni Somalia ni Sud Sudan kuziye ko ndavyo muri communauté ntivyari bikwiye kujya
kuziye impamvu
ku mpamvu z'uko bafise icyo twita la politique instable
Itali
bacha baza kwemfiri wansa vya bihugu vyari bisanzwe vyifitiye demokarasi iri for iri forte plutôt ugasanga navyo bigize mw'ibibazo bivuye muri bya bihugu birimo demokarasi jegajega
avuze byo gusa cyane bamwe mushobora kumumva nabe ariko areka avuga ko muri byo bihugu ushobora kugerageza kuvuga ijambo bakaryumva ntabwo agaya abanyekenya no ariko ugiye kuraba ibintu byinshi tubuze twebwe iwacu n'ubuntu muri Kenya bariko barigisha yuko babuze kuri twe bavuga yuko ari ubuntu buto kandi naco agiye kuvuga ngaho yuko byo bihugu bitari bikwiye kujya muri EAC sikubera kuvya nka wumve neza cyangwa ngo kubisuzugura ni kubera ko bifise politiki idakaze utuntu twose dukuru mangano twabana bariko barakina imicezo ni turiseliye ibi birahari
ibihugu bitatu n'ibyo bifite demokarasi uravuga u Rwanda Kenya
oya nivyinshi no Rwanda Tanzania Kenya Uganda ni bine hanyuma bifise demokarasi nyana y'ubwana ni Sud Sudan ni Somalia ni Republika Demokratike di Kongo no Burundi ahubwo birananga nubiye kura ni 4 contre 4
yego yego ubwo umpamvu ugura bijyanye ushingiye ko ibyo bihugu bikuze bifite demokarasi hamye bimaze imyaka 20 ntayegeregere cyangwa se inkundura cyangwa se umwuka mu politike
bese amatora aba uwuza abisikanye n'uwundi akajaho cyangwa wa wundi bakamwongera manda kuko bamushimye akabandanya abaturage bakabandanya mu mahoro n'umutekano ata bintu by'amasurvema yo kujya mwibarabara no kurasana bibayemo Kenya niyo nakubwiye zo na Uganda bari mu murengwe kuko bamaze imyaka myinshi muri ayo mahoro hari hakabagubukamwe bagashaka kujya mwibarabara biyamiriza ibintu bitajya ntibizi
ugasanga niyo hari ibiciro byuriye bo bajya mu mihanda
ya
bo bakumva ko
kandi twebwe twanabibuze ntituje mu muhanda
bajya gusenya bajya gusenya ibyo ibyubatswe ngo bagiye kwigaragambya
yego mu gihe hari bihugu ivyo nakubwiye bivuze demokarasi nyeganyega hari ibyo twabuze burundu twahevye kandi ntituje mu ibarabara
urugero
iduga ry'ibiciro ribashira mu ibarabara we numva ko ari umurengo ico gihe
no murengo urundi bwemwe ntimwajya no mu muhanda
ya ntibyo ukunda
kuva 2015 mwajya mu barundi bajya mu muhanda Urunziza kabarasa abasirikare benshi bagapfa abaturage bagapfa abandi bagahunga nta murundo ugitekereza kujya mu muhanda
oya systeme ya CNDD-FDD yaje gucecekesha ibintu cyane cyane bijanye n'uburenganzira bwa muntu
yarabakanze pe
no kuvuga ibiminyamakuru byarahagiriye ibibazo intuzeye imigambwe iyo muri opposition yarahagiriye ibibazo abantu amasendika icyo twita sendika sinzi kwino mwe
sendika yego zirahari
sendika no kuvuga amashira hamwe yaserukira abarimu asekira abaganda sende defte de yara yakecekesheje ku gwego mpuza makungu kuburyo ubu atamwari majya mwibarabara atamuganga yogiragereve kuko ugize greve bakubwiye bati yo abashomeri bari ngaha ni beshi cha mwibarabara ucu genda ugiye tuhashira ubundi ayo make yi wari kuravuga ko ari make atagutunza tunga umwe ari mwibarabara
yego
ibigenda byumva hariho bamwe batavyumva bahava bamufatana nabe ngo nokwanka igihugu nabwo yanka igihugu nico gituma muhora muca mubona nabaganga bagenda batavuza kuko badashobora kugira Gregory mugacha mugaruka ngaho na president mvuga garuka garuka ukorera Burundi babaganga muti igihugu baragita nabari mu nuko nyene bagenda uko nyene nawo mu yindi migambwe bagenda uko nyene niyo mpamvu bajya ubundi mwasambuye CNL mukubitaho kiriya kindi kintu cy'ikigabo batazi twengaha mu bintu by'abanyamakuru ntamwe nashobora kwisanzura nk'ibi bintu ndiko ndavuga nk'uko cyangwa nk'uyu mugabo nibaze ko atari nko mu Burundi kubera nk'iba bivuze mu Burundi ni mwasubira kumubona mwege mwege nyine mwaca mumwiruka niyo mpamvu atamuntu yubahuka ngo azashikirize ikintu kiri ku mutima mukaba mwumve bino bintu mukora ntabwo byononera abandi bantu cyononera igihugu bikongera bikononera n'abarundi mwebwe ubwanyu nyine kugushikiriza ikintu kiri ku mutima ntibisugura ngo banke igihugu hari ibintu biba bitagendeka neza kubera kababaro runakurimo mu gihe rero buri kurababwira batakakiri bagahitamo kuguha igiti urababisuka genda aha muze kuraba bamwe batagira ubwenge baca bazana ibitekerezo mugende tuzoba duhombye kinone mugende mu gihe uri kutakaza abantu bo bwenge ubatwaje igikenye ngo bagende ntihasigara abanyabwenge hasigara injiji izo njiji nyine iyo babanyabwenge bashize bagahera ubwazo zitangura gusubiranamo no kwicana umugwi wa kabiri uzutera induru muri ibi bintu nubacengeterewemwo na bwa bujyambo jyambo bw'abanyepolitike bakaba ari bo ubatuma n'abantu bacicika abandi bagahunga kubera ko rimwe na rimwe wewe bahunze ukagenda ukaburi kure bagatangura kuvuga kudakunda igihugu uri kukora iki mu gihugu none tsana none tsana ngaha mu gihugu none gata bintu zana biri hehe bo bagisigayemo bimbiza hapo bafite amafaranga mesh ugasanga nta nibarabara barakora muri cyanza hapo waryo mugabo yo kubera uri hariye bagufata inzigo n'ishari ngo banke igihugu ngo nuzane
nkurikije system ya CNDD nubona ko nubwe bacikisha ariko nibura abantu bashobora gusinzira kuko abarundi nabo bameze nka bakomane akantu gato kavuga mu muhanda wenda kuba nk'abanyakenya gato kavuga mu muhanda bungu bamaze kujya mu muhanda ishuro nyinshi muri iki gihe
kubacekesha ngo bashobore gusinzira nibaza n'inzara bafisira basinziza kuko ushobora gusinzira kuko wakubiswa ukaremba cyangwa ugasinzira kuko haze atacyo uri kurarekarama
ya mu majambo make ibi babyita ngo nurunyishero rwamaze
cyangwa ugasinzira kuko kumbure ashana bivuga ngo iki kuko uvuga uti naho nza kwikangura ntacho bivamwe ntacho bivamwe nuko mu Burundi rero twebwe nibaza ko dusinzirijwe n'inzara imvuze ngo inzara abantu bumva iyo munda dusinzirijwe nuko twahebuye ivyo tworekarama kuko ushobora kugenda kurekara mu gakubitwa kandi ugakubitwa nyinshi zizogutuma udasubira gucutsa umutima wo gusubira kurekarama ibintu
Burundi ntibwigeze bura mu ntambara zera muri Kongo Urwanda ntiburamo Uganda ntiburamo iyo na Kongo ni kibuga ibi bintu biterwa n'ikirabiri ninde uzana izi ntambara ubundi
ya ibi bintu ikibitera cyambere nuko abanyagihugu baba muri Kongo codi bye mu buseruko bwa Kongo kuko niho cyane cyane handuruka intuzeye ibibazo ho byose abantu baba mu buseruko bwa Kongo n'abanyagihugu b'abanyarwanda n'abanyagihugu b'abarundi n'abanyagihugu b'abaganda bafitaniye amateka akomeye kubuye usanga nka jewe ndi ngaha usanga mvise mama wacu muri Kongo agira muyomba mu Rwanda nkagira data mu Burundi nkagira senge muri Uganda nukuvuga niro turuva jewe nk'umurundi ibibazo bya Kongo bindaba ibibazo bibaye mu Rwanda byondaba ibibazo bibaye mu Buganda byondaba kubujyo ntashobora kubitorera kuko nimbitorera bishobora kunkurikana bikansanga niyo nibereye mu Burundi
yego
nico chama twiro turuva rero igisirikare cy'u Burundi tugisanga mu ntambara muri Kongo igisirikare cy'u Rwanda tugisanga mu ntambara igisirikare cya Uganda tugisangayo nico gituma haba uko kuba interese mu bisanzwe nk'ubu dufatire ku miryango nk'akarorero
yego
iyo wumvise nko kwa masenge wawe hari kibazo ntuca wicara ngo ngo jewe ngo ko masenge yarongo wahandi ngo ivyo ntibindaba ngo reka ngo nabareke ngo bazovyimarira utegerezwa perme omwe kugenda kubaza ati mbega habaye iki ko numva hari zuguru ngaha kwa masenge nivyo rero bisa twama twisanga ibi bisirikare byose ikibazo cyadutse muri Kongo bikiraba erega nibibazo byadutse mu Burundi biraraba ibisirikare bisigaye nibibazo byadutse mu Buganda byararabye ibisirikare bisigaye ehe ndaguha karorero Museveni afata ubutegetsi ninde yoharira ku Burundi butabigizemo uruhara ko u Rwanda abanyarwanda batabigizemo uruhara abasirikare bagwanye kwa Museveni la majorite n'abanyarwanda bagarutse kuza muri ntuze muri FPR kuko babona yuko ivyo bibazo mu gihe Museveni yoronka igihugu agafata igihugu bazokoroherwa nabo kwiyoganizinga nivyo rero aha uwo jabuka hakujya muri M23 ndakubwiza ukuri kutobura umuntu yagwanye izo ntambara zose ko zagenzira kurikirana yagwanye ya Uganda akagwanya ya FPR none bakabageze muri Kongo akagwanya iyo gukura mu butu akagaruka akagwanya Kabila Kabila de akagwana CNDP akagwana M23 ubakageze kuri M23 yakabizo ntambara zose yazibayemo kubera iki uri Emirike c'est une famille complète mu bisanzwe
ya ntabwo abeshe namba
ukabona igituma zintambara zimunya kwisinga muri aka karere ka Yosarize ari iki
ya igituma harimo abantu baba bafise ibitekerezo byo hasi bakagomba kwicara hejuru y'abandi ari byo bica bituma ibibazo by'amabiri ko biravyuka ugasanga naka ntibagomba kumubona muri aka karere kumbure bivanye na influence burya icambere mbere no vuga yuko ari umuzi mubi numuzi watewe n'abazungu pe hari ibintu tubeshera abazungu mugabe ibintu nyamukuru nyirabayazana agenda bishira ku bazungu umunsi umuzungu yandika kuri karangamuntu karangamuntu ngiri uracumva
yego irangamuntu ID
ya umunsi kuri karangamuntu mu Rwanda bandika ngo hutu tutsi umunsi mu Burundi bandika kuri karangamuntu ngo hutu tutsi umunsi bafata sinzi kajya kantu bapimisha izuru bagapimuka abazungu niwo munsi bari bahejeje kutugambanira Burundi ujya mugera wakiriya gihe nubu naho abantu bagerageza kubikuraho bigahera mugahura na kwari bo mugera ukiri kuragirane uratubera
yego
nyirabayazana aho rero bikacya biprofita abantu bafise mind into badashobora kwiyumvisha ko ibintu by'amoko ataho biri buhagarara atandi cyo biri bushikeko ya rero bikacya biprofita abo bantu bafise mind into ugasanga bibakoreyemwo bagiye muri ivyo hakaja haja ko banda ndende bafise utwo banuranura mu ntambara rega ari abantu mu ntambara baryoherwa cye ndazi ko ari abantu baryoherwa n'intambara avuga ati intambara iteye ndiba nta tegeko rizomfata na sentare mpuzamakungu izonkurikirana ndiko ndiba ibintu nk'ibyo rero mugabo muzinyamukuru n'umuzungu yazanye ico kintu cy'amacya kubiri
ku Burundi ubuhora muri crisis crise politique buhora haba hari izo kudeta twavuze iryo hindagura ry'ubutegetsi duhere kuva ku bwa micombero umuzinu uhiye abarundi bazabaho batuje bate dabini kusanga abarundi benshi baho mu mahanga bamwe n'impunzi bamaze imyaka mishya ari impunzi
birongo
ni henshi cyane abo nkabo tuganira barabihiwe cyane bavuga ati hari nk'uwambwiye amaze imyaka irenga 30 ninga ari abahanze
bari ni benshi siwe wenyine
yego
ni benshi naje hari abatuganira bamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakubwira ati jewe maze kuri do 30 hanze kandi nta gahunda yo gusubira mu Burundi bukimeze kujya
ya nugira arabeshi ni benshi cyane cyenda bazi ni benshi baruzuye kandi ugiye kuraba nta kintu ngaha abahombye nta kintu pe abahombye rindira bamwe bacu bavuga ngerera ngo natwe ngo ntacu tuba duhombye yo mubambwiye uhombye kinini kuko benshi bavuga uko nabakiri mu bujiji atahantu bariko bageze igihugu nabwo ariko bazamura igihugu bariko bubika igihugu wewe nimba ukunda uti ntacyo duhombye uri kuracubika igumiriremo ni ibintu bisanzwe ariko mwumve neza si uguharabika igihugu no turiko dushaka ivyokogwa turiko turaganirira hamwe ivyokogwa kugira ngo twese tuzamukane hamwe wewe wa Burundi we waburi umurundi uri mu mahanga waburi umurundi uri mu Burundi wiyumvamo yuko mwahura na mweneso mwene so asigaye mu Burundi ari mu kibazo wowe uri hanze kumva arakuba bacu mu gihe ubona ari kacya mu bihe bigoye wowe nawe uri umurundi ndari mu gihugu ukababazwa n'ukuntu abitwa yuko badukurira bari kubatwara igihugu nabi ukabona mwene so w'umurundi agumye mu mahanga avuga ati hari ya sino John mu kuzimu ni utumana kumva ko twese tubabaranye dukeneye kubana hamwe tugafashanya tukabona Burundi bwacu buzamutse bizokoroha yuko duca dukorera hamwe nubwo umwe ari genda sifati ko dukora nk'imbwa
abarundi bazorengerwa bazokwirengera bo bwabo kwirengera no kuvuga ni ugukuramwo vya vyiyumviriro nakubwira twatewemwe n'abazungu vy'amacakubiri
yego
kandi ikindi nibaza cyo tuma abarundi barengerwa neza ni ubutegetsi buhamye bushinze imizi bukorera abarundi bose kuko no kubwiza ukuri ko kuva twikukiye duheruka umuntu yari afise ibyiyumviro byo gushira hamwe abarundi kuri Rwagasore Rwagasore burya no mu bintu bavuga byamwishe harimo by'uko wewe yagize koalisiyo abahutu n'abatutsi akabashira hamwe akavuga ati reka tubanze turondere independence ivyo bindi nimutware ku ruhande biri mu bintu byo byaramwishe kw'abazungu nabo bari bazi yuko division ari izobaha kugumiza inime mize siriro Burundi mugabo babona Rwagasore araje agize nte ashatse kubikura baravuga ati uyu muntu ifo yuko apfa adapfuye turakura mwakarenga ubuvyihuse ni ukuvuga rero u Burundi dufise mare chance yuko tuguma turonka abarongozi bahengamye cyane ku kantu k'amacakubiri ntitubivuge tubideha ku intwaro ko zageze irakwirikirana twagiye turonka abayobozi bahengamiye cyane ku kantu k'amacakubiri
uhereyeho kuri micombero
byareye kuri micombero bagaza yaragerageje kubigwanya vraiment ntitwovuga
micombero yarahengamye hehe
micombero nawe wewe yarafiziho irondabwoko iro sinova ngo irondabwoko yarafise amacakubiri y'intara kuko yaje gukubita kudeta bami umwami ntare wa gatanu akama mu mutwe yibaza yuko abami bazoshobora kumwiruka ko kubera hejeje guhirika ubwami kandi yabuhiritse na nabi agira akamwica yapfuma buhirika umuntu akagumaho aramwica ubwo rero yamana ugwikeke hanyuma aho hadukiye ramase hutu irekarama yuko ikwiye
gukana yahise atangira kujya ku ruhande rwo kurwanya abahutu
ya noneho aja ku ruhande rwo kurwanya abahutu neza neza yeruye ubu aravuye kurwanya intwaro z'abami agiye kurwanya abahutu kandi mu ntwaro yiwe harimo abahutu barimo urumva donc rero inyuma yiwe ukuntu bagiye baraza haje bagaza bagaza nawe yaraje ari muto daboro ko yarafize imyaka 30 naho na micombero yagiye kugutegetsa amazi imyaka 26 ko bose bari abajene officier baforomwe n'ububirigi bari parmi les premiers jeunes officiers babayeho mu Burundi ariko bagaza rero kugira yatira imitima y'abanyagihugu yabwirizwa kugira gukuraho ibyo micombero yari kwarazana mu banyagihugu naco gituma takintu cy'amacakubiri bagaza yoba yagiritswa yagiritswa mugabe intwaro zasubiye inyuma kuri Buyoya Buyoya nawe yashitse asanga ibitero bya bitwa ba Parpe Hutu FNL donc abahutu bahunze 72 bamaze kwiyorogana izinga batangwe kugira ibitero mu Burundi ashikira muri ivyo nawe abapansha ikitero cha ntega na marangara cyabonye tuvuga ko abahutu bagomba gutera Burundi baroroganije igitero cha ntega na marangara nawe abyifatamwe nabi arengera mu bahutu nawe aragira ntara agira repression donc nta ntwaro ifashe impande zose gutya iraboneka byumvikana ngo mu Burundi kugira turonke igihugu kiri stable nuko hoza umuntu azana president bivuga ngo ndu Burundi ivyo byo kuvuga ngo swasani purusa hutuka contre karani purusa tutsi bikibagirwa erega amasezerano yarusha urabona niyo bishimikiza si bibiri idahinduka
na bibiliya barayihinda
na bibiliya haremwe abatangwe kugikuramo certain verses
ara batarayikunda ariko bose ntago bayikunda
yes ego amasezerano yarusha kubwanje arakwiye gufutwa Burundi akagenda hakaza ndu Burundi kandi umurundi ukareka kubivuga mu kanwa mu buryarya ukabishira en pratique abantu bakabibona
ya nuko uvuga pana kwigirisha ngo rega ngo ndu Burundi ubivuga ku munwa mu mutima mutakurimo nivyo bigaruka n'izinjyane n'amashakubiri
yego nimvuze uti ndu Burundi mu gisirikare hakaja yubishoboye yakoze ikibazo akagitora akaba umusirikare
yego
utaravye izuru utaravye niya yazananye mu bushikira nganje nimba hari mu dogiteri yize hanze ubona ko kwiye gukuza gakora muri ministere kanaka naze utaravye ngo mbega vuka he mbega yari mu mugambwe wuhe ivyo bikabanza bigahagarara nuko nibaza ku Burundi bwo ba stable sino tuzokwama muri vya bindi munsi hejuru ariko nizere yuko abarundi bariko baratera babitaho
ya uvuze byo gose cyane naho byumva bake uvuze byo bo bumva yuko kugira kagwi kame kari mu mugambo umwe ngo nivyo bizotuma bakomera none ntabwo byo bizotuma ngaho mukomera ahubwo muzosanga ngaho muri ko murabyica niyo mpamvu n'uyu munsi ubiye ngaho uzosanga buramatari mu DD chef de zone mu DD mustanero mutete umukurikira mutete uriye kuri mutete mukuru umutumbo mutete cegero mutete ibyo bice bituma mukora n'amafuti mukaguma mukingiranira kibaba kandi muri ko mukora ibintu ngaha atari byiza bice bizana yuko no mubuzi muca mubuha bari muri ibyo nyene mwemera nimubehe ababishoboye mukabiha batabishoboye mugaba ari kubera mubemera ibintu byo bigacya bigira ingaruka mbi yo gukora ibintu nabi
kugira ngo urundi buzashobore kubaho nuko buzagira ikirobere ariko nureba mu Burundi urasanga nta bantu ntabo
bo nagomba ndakubwire burya imbwi burase ntiburase buca ushobora kwiyumvira ngo abarundi bose ngo baramaze kuja mu kajembegete barahoze ariko burya ntiyazobura umuntu uzawumva aradutse kandi yadukana ingufu abantu batokwiyumvisha ikiriho ciza nuko abarundi ubu beshi nta statistique nta matora twojamwe kugira mugabo ndazi urabona ku M23 yinjiye ngaho ugasanga abanyagihugu bariko barayishengerera bariko barakoma amashi ndakubwiza ukuri ko mu Burundi haje umuntu afise imigambi irashe yukunga abarundi icambere ntagire ijyavangura twariko turavuga icya kabiri ntakore ku bintu by'abanyagihugu akaza ashoboye gucunga ibintu by'abanyagihugu akagwana na leta mbese yonyene ndakubwiza ukuri amasigise yogira yo bateye
ubwo yes ibi nibyo bintu hano nguma manurira bano bantu bari mu mgambwe ndababwira umengane bavyumva bafata nk'ibintu bisanzwe wewe ntushobora kumubwira ngo ntibishoboka ngo bizoheri wanyu ngo biherere wanyu kubera ko mucinyiza abantu mukabatwaza igitugu buje barahotse mugamo mu mutima bababaye niyo mpamvu ndo mugavuze niyo havuta ku muntu yugurutse ibintu abishira ku murongo bakabana ariko yiruka kuri leta abo bantu nyene nibo bazotangura kubashigikira mu bwenge niyo mpamvu bizokoroha ko leta igenda ngaho igasenyuka iyo abamwumva mamugenda nk'inzoka abantu mukabitaho mukabatunganiriza mukababa hafi nango ngo igitugu hazogira igihe nimba rero abahari batiteza bino bintu kubihe kubireka ngo babihagarike bamunitegurane ntambara zo hinge bamwe twasize imana imbere ibyo ntibishoboka twasize imana imbere ntibikunda harabasirikare bagiye harabasirikare bazova ngaho muzindi nzego bakagenda abarungi kwa muri Kongo bagafatwa nabi nabo bakigirayo abaganga bakigirayo abarimo bakigirayo abacubwenge bakigirayo abo bantu bacubwenge nyene niyo bamara kwiyubaka neza neza bagashyidukana umuvuduko muzaba mugowe ibi ntabwo twese hano turi kuturabivuga ngo kubera tubanka ni nko kubatuza ubwenge n'ibitekerezo nimba muri abantu bazima ngo vuga muti bino bintu biriko biravugwa nivyo reka tuvyigeho nahandi ubivuze mu mwiruka ko ngo ziba ngo hora mu mwiruka ko ngo byo ngo ntibizoba mu mwiruka ko komeza
ndaguha karorero uravye ubukene buri mu banyagihugu uwombwira ngo leta ikunda abanyagihugu yobakenesha kuri rujya rwego data dufate ko amacakubiri turiko turayibeshera reka dufate ko turiko turayibeshera none ibisigaye byo bigenda neza mu buzima burongo igihugu nibihe nta kintu uwo makarorero ngo hari
ko byapfuye byo nibihe
ibyapfuye ni byose
ibyose guterapi nibuzwa
ni byose ibyapfuye ni byose
ubwo ntabwo babakiriho
igitoro kirihe kindangire amazi meza arihe yandangire amakara yandangire kuko amakara yahagaritse wazana gaze bindangire deplacement mu gisagara irihe iterambere ry'amabarabara ririhe umuyaga nkuba urihe ahi wanyu ni mugeze ku rugero rwa kangahe rw'amatara mu banyagihugu ni hafi sijanisha rya 80% iwacu wibaza ko turi kwanga turacyari kuri 25% voire meme 15% ndiko ndanabesha 25 ndishika usanga amatara mu bisagara naho nyine bakagira second appel de restage nimbi quartier yakijwe no munsi murakoma mashi nimwe amari yinga amatara ariko araha urumva ingomero zagizwe ngo ziriko zirubakwa inyinshi zararirirwa amafaranga zipfa zituzuye none uwo mbwira ikiriko kiragenda ko ari iki nico gituma nakubwiye nti nta kigenda ahubwo kugira worohego wombwira uti inyishu ni nta kigenda kuvuga ngo abanyagihugu nabo ngo baba barapfuye erega hari ugupfa gukararushitseyo no gupfa iminsi myinshi buryo wishwe n'inzara ntapfanya munsi ariko uburashwe apfanya munsi ibyo turabitse
yego
ugende urabe ansenyema indero amashuri bageza hano mukuru mugambwa tubwira ngo kwiga igifaransa cyangwa icyongereza ngo ntibifate iswa iswa urazize
iswa ni tumwe tuguruka tuza ho ku matara mu migina
hariho nini hariya mu Burundi ziguruka ziva mu migina kandi ni arima
ziraririmbe
akaca avuga ngo ivyo bintu ngo vy'ibifaransa n'ivyongereza n'ibiharuro ngo birafatiswa umutegetsi ategeka igihugu urumva ari kwahimiriza abantu kuva mu mashuri bakafumaje gufata umugambi wo gufatiswa urumva umuntu mu bategetsi ndaguha kandi karore abantu mu bategetsi bazi yuko rotodoshomaje igeze ku rwego ntuvuga umubare kuko ntawonzi neza ariko ni hejuru ya 70 bakaca bakereye amasosiyete ajejwe kugurisha ugwaruka mu makungu ngo bagiye gucaya amafaranga abo ba Reveriano wumva ndiko ndakubwira umukuru w'umugambo CNDD-FDD n'abandi bose babategetse benshi bafise amasosiyete bakereye bakagenda bakanegosiye ibihugu by'Abarabu bakaca bavuga bati tubahereza abigeme baza gukora erega no gucakara hanyuma bakabakura kwa amafaranga hanyuma bagahembwa yasigaye ahonyene no mu kugenda wabanje kwiyandikisha utanze amafaranga ariko ivyo bintu uri ko urambira yuko igihugu uwo cyo vuye ngo gitwawe neza shika nta kigenda mu bisanzwe CNDD-FDD duheruka iciza kuri CNDD-FDD kuri Petero nkuru nziza ka parti gatoyi imbere yuko amera nkingwe yibonye kwa maraso bamaze kumwankira twaziye bimanda kuko yarazanya amashuri arayubaka mugabo biza kwanka atantebe ziriyo ata materiel didactique bafise atabari mu bakwiye bafise mugamo mashuri yari yayubatse tobe tuvugano ukuri kuvubwo nta kindi kintu jewe no vuga ngo carateye kije imbere bambwire bati hateye haje imbere iki nanje mpeze nemere bati koko carateye kije imbere relation avec ibihugu by'ibibanye ahigeze ntwabona ubutunzi bw'igihugu aho bugeze ntiyabona nazaye de twahora tujya gutora ayirigo aravuga neva yuko twacutse bijya nibaza ko ari guhumika amasa abarundi ubu tugeze ahantu banke mondiali duha amafaranga tukananirwa kuya defanda bakayasubizayo nivyo biheruka kuba demiri ane budgetire 2023-2024 banke mondiali yatanze amafaranga urazi ko uya defanda ukavuga ivyo uzo yakoresha birabata ko wamaze imiliyoni zishika 70 zirasubira muri
Burundi byarabonane
none se bigaragara
none ntabahanga bakiva mu Burundi
abahanga barenze imbibe z'igihugu baza kuyacaha aguca amafaranga hanze hasigara bamwe ubawa amaziki wamaziki no kuvuga mwishamba wamaziki keske ti yafe uwishe bangahe nibo basigaye
uwishe bangahe ubango mu Burundi munashaka ko atubundi we wamaziki
cyane nivyo baba no mukazi barakubaza bati wamaziki atacho wamaze igihe CNDD-FDD yari kwiragwana tipare tineri umparurira abadogiteri medese bamaze kurenga imbebe z'igihugu nabigisha ba muri kaminuza nuko uvuga retete plene baragiye hasigara retete bamba barire kuvuga ngo tete vide nibo dosigaranye kuko ari bamwuherezwa duke yidushoboka kemera kudukorera kuko umutwe wiwe ni kungana abo rero nibo baca bagaruka ku elabora ya ma proje baza kudepoza muri ntuze muri banke mondiale banke mondiale nayo urabizi uyihaye ibintu bidafashe irabigutera mu maso
ubu ngubu mu Burundi bagize ibyago hakavaho umutwe w'inyeshyamba ukabatera ubu ngubu byabagora ariko u Burundi butagize opposition izana inyeshyamba ntabwo bapfa kuhirika ubutegetsi
ndakwereke ko bishoboka nukuvuga nusome dirige par regime ICD parti CNDD-FDD dutwagwa n'intwaro yavuye mu mugambwe wa CNDD-FDD uwo mugambwe wa CNDD-FDD ikintu cya mbere uri kurakora kandi ubandanye ukora no kwica ikintu cyitwa opposition cyose imigambwe ya opposition yose ikagira ntigas igafudika igahera mubu nta mugambwe wo muri opposition uvuga ngo uri capable y'ukwa front na CNDD-FDD mu matora agira ya 2024 ico ni cya mbere ariko se kuvuga ngo abanyagihugu bemeranya na CNDD-FDD jana kwijana hari abo riniga bavuga bati ibi bintu kameme aho ntibumva ko ashobora guturuka ihirima y'ubutegetsi
ariko yashoboye kuniga opposition niba iri kugenda niga opposition igizayo
dako
ubwenge
yarayinize mugabo hagiye ku muntu akuravye cyane kwigisha kwambara nimbi banize muri politique bashobora kwimukira mu kirobere bimwe twari ko turavuga
ikirobe itagira politique
politiki oya uhera azero uhera mu kirobere hanyuma ukaja kwemparana politike yawe ufasha igihugu kuko nta gihugu cette fois onkoze dere ko tagi gu opposition ifise cyukwegizerisamwe politike ico ni cyambere ica kabiri umwiryano uri muri CNDD-FDD wonyene bamaze gusubira namwe inshuro zingahe abarajabu barasubiranyemwo na CNDD-FDD bacaho baragenda
yego
ababunyoni ivyabo vyovyo ni vyavubura bibona
hagati no kwahunuze nabuga
abo bita abafrondeli ubu n'ubu nabo nyene bagorewe hanze kuko biyamirije
banzure inkuru nziza wibuke ko inkuru nziza cyambere basubiranyemo uhere kuri ba Godfrey n'abandi bose ba
bajya nibo twita abafrondeli
nibo twita abafrondeli
abafrondeli nabiyamirije kiringo cha gatatu cha Petero inkuru nziza baravuga bati ivyo ntituvyemera se contre la constitution ariho hace havuka niyi ntuze niyi coup d'etat manque ya Godfrey abo bose bari abasendedefted ni iki cyo tubwira ko aya matora ya 2024 na matora ya 2027 iyo ya mukuru w'igihugu hatazoba abo bima ku isahani bagahita bashishwa nabo bakavuga ati no reka tugire regime change bishoboka icya gatatu ari nacyo ngira mperezeko harura abantu baguye mu buhungiro ikintu bangana
benshi cyane.
Tanzania iraza amakambi y'impunzi z'abarundi bafise bagerageje kumvisha ko botaha igihugu kirimo amahoro bakanga. Wibaza ikintu kikubuza gutaha mu gihugu cy'amavukiro bariko barakumvisha ko hari amahoro waza ko ari gike laba inkambi ziri mu Rwanda
kandi mubundi nta ntambara iriyo
shika nta ntambara iriyo none icyo kibuza umuntu yahunze wibaza ko ari iki nuko abona yuko regime ihari ari regime y'ubutegetsi budafashe. Muri abo rero ugomba umbwire ko atabantu bafata izo ngingo zo guforoma rebellion contre le pouvoir de Bujumbura bakabishobora ikibuze ni organisation gusa naye handi bo bishaka bo bikora
ariko urumva niba badashobora kwiyorganiza nako ni ikindi kibazo
nakubwiye ne onose jamme erego wiyorganiza ntazoza kuri kamera ngo akubwiye ngo niko ndi organizing ngo forme kiro beri cyashoboka abigirira mu mpisho mwebwe abakameraman b'ibinyamakuru azoza kubahamagara ari mu kibitoki cyangwa ari muri aeroporo ya Bujumbura nazo babwira ati ngo ndabagirishe
atubutegetse
n'itoro
guhindura
urero nta ubizi ivyo barimo nta ubizi leta ishobora kubibizi cyangwa itanabizi kuko kugira ushike guforoma kiro beri ubigira a mu gihe leta itabimenye kuko ibimenye hita igucira urugo kwiye
iraguhiga
ya ari ku izo probability zose zitatu zirashoboka yuko ubutegetsi bwa Bujumbura bwoshobora guhirima kuko ubwabwo nti ababugize nti bakundana ntibumvikana kandi bafite abansi hanze bafite impunzi hanze bafite nabo bikururiye
yego
nari nibagiye nikindi bafite abansi bikururiye Send the dev de diary kururi umwansi yitwa M23 hariyo hari ikintu umuvyeyi iyo yagutumye ikintu aka ukanka bahora bakunda kuvuga iwacu bakubwira ngo uzira kaziri ntuze kurya ivyo natetse ko wa ko ndagutumye ukanka uzira kaziri ntuze kurya ivyo natetse send the dev de nagoma ndayibwire ngo izira kaziri M23 nironka igihugu cyayo ikazonera ronse igihugu cyayo ndababwije kuri yuko amagogwi wabazo bayinji
aho kuvuga babo ka kahitarutse
ni wabo none ni wabo bobo bahatwara umunsi bazoba bemereye ko abanyagihugu babarundi bose badutaha nzovuka nti wacu
ubwo ni mu butegetsi ni mu butegetsi ruzahinana
kuko na M23 ntizoja kugwanya abanyagihugu babarundi
ariko urebye prezida w'Urundi n'abategetsi b'Urundi bona ko iba ntacyo babwira bintu babasha kuyimanaging
birakibabwiye ni nacho gituma ubona yuko babandanya baforoma igisirikare bakirunga ikikongo ni dar objective yo kuzibira kuko umwansi wa mbere bicura
M23
nico gituma ubona baforoma barungika hakurya ubu bamaze kugira formation zibiri mu mezi munani tumaze mu mwaka umwe bamaze kugira seyi zibiri ariko wibaza enda nakwereke ni gituma regime ya SNDF de nayo nyene yibona kwa mafuti mbwira ingene wogira ro kiritema y'igisirikare kabiri mu mwaka byumvikana ko rekiritema ya mbere wayigize abari bashinzwe kukwita babakanga uzi yuko ibitigiri baba bagomba bitarigera bikwiye ntivyikwira abana baramaze guhinyura yuko kujya mu gisirikare cyo Burundi ari kwiroha kuko bazi yuko heza formation ya turwamwa bacha bakurungika
ikogo
ubwo rero bavuga ati nzogwa no ngaha muhira kwa papa reka nicwe n'ubukene hako njya kugwikongo yo batazompa urumva ako kantu konye ndumva ko kari ku manota menshi uburundi ntibukenye je waho hano ndahahuriza na Evariste ndayishimiye uburundi ntibukenye bukenye abarongozi uwoza rera rindi mu Burundi agahuza abarundi bakaba barundi hanyuma ikigira kabiri agashira uburundi ku murindi w'iterambere kuko ivyo tumu murindi w'iterambere w'u Burundi ubaho biriho nta kindi uburundi twabaduhejeje kogorora
kuko ushaka gusanga abadede bavuga bati twebwe tuyoboye igihugu abanyagihugu baradukunze nko kureba muri sasiri ibitenge hataba abari gutwerera amatora abayagutsara ibintu byishyirwa bashingira abategetsi bavuga
ariko ivyo baba babikoresheje inkoni y'icyuma ni bimwe nakubwira gusasira igitenge umukuru w'igihugu ni gihano cyo kutazoronka isukari uta ubirenzeko kuterera SNDFDD ni gihano cyo kutazoronka ibyangombwa urondera muri leta n'amazi none ivyo wo mugira ngo abanyagihugu babikoze babishimye iyo leta imaze kuba leta yikanga igiti n'inyoni ntabwo ubutegetsi bwayo bwigera bukora neza icyukora uca utangura gukubita mu jisho umuntu wese wicura yuko aza kuguhinyuza kuko uzi yuko ivyo uri gukora ari amafuti ubwo ugize aravuga uhonda kumunwa uhunda gize ari yumvira ugahonda umuntu kuko uvuga utuye umuntu arambyurira ishavu ry'abanyagihugu basanzwe bashavuye bashavuzwe n'ivyo nkora bahite banyigarana ana nk'ubu leta ya Tanzania iri influence pare gikweti ni najo gitumubo ni gitoro kibura kuko bavuga bati mudafunguruye bunyoni natwe ntitukwemerera ku gitoro gica kuri kumipaka
n'uvuga ngo buriya ikitoro cyabuze kubera bunyoni
ya
for sure ntago ayo makuru ari
ya warozi
hajyo narinze
ni kubera bunyoni donc gikwete ni ami intime wa bunyoni basangiye ucuruzwa rw'inkoho zijya muri FDRR basangiye ucuruzwa rw'igitoro nyene bice muri Inter Petrole basangiye ibintu byinshi ubu rero baravuga bati bunyoni adafunguwe natwe umupaka winjira mu igitoro nitofungura
bunyoni rero umucuruzi wa petrole
yego yarafise mu imitaye cyane basukiranije na gikwete muri Inter Petrole
bivuze ngo uburundi
kandi bacha batako baranavyunyura na nyaye Inter Petrole barayirukana bazana prestige ya muka Evariste Ndayishimiye urumva bibi bibaye
bibi
eh ubu rero bavuga bati mudafunguruye bunyoni
ha petrole
zo gitoro kizocha
kandi urwanda rwo bafunze imipaka
nico nagira ndakubwira bahejeje kugara umupaka w'u Rwanda ubu boci bagira icyo bita plan B bakagicisha mu Rwanda kikava muri Kenya kivuye kuri Polo ya ntuze ya Kenya kandi byari gushoboka muka ubu isoro turuve bugaye umupaka nabaje mu Rwanda urazi ko baca muri party ikobero bakinjira kuri ntuze ko Tanzania bakagaruka muri mu ntuze mu Rwanda byumvikana ko igitoro cyozana n'ibarabara kibwirizwa guca muri Tanzania nayo igiruka